Siqonda ekhaya nithi nina masingathi kingaluthola masi
Sanele Ngcobo, Sithemb, igazi.
Jesu fanele, ofanele sibongo.